twishikire mu Uruganda rw'Ibirato mu Burundi si mu Bushinwa si mu Butaliyano njewe nuko ngira kumure abantu batambona kandi ntiyerekanye namba y'ikirato nukuri mu byanzimbye kirimo
yego
neguze 54000 ariko dikonda naba ibirato mwe mufise eske mwe ko mubihingure ngaha mu Burundi je nkaba nagikuye ni hiye cyavuye mu mahanga
yego
muri byo wanyu namwe hari kishikana nkizo 54000
urakoze cyane oya iyo umuntu wese yinjiye ngaha je manza kuraba ikintu yambaye rero narabye ikirato wambaye by'ukuri nabonye aho wamengo washiguriye ngaha Atangaye rero bakivuze 54000 twebwe urabona ngine kimeze twebwe nta kirato dushobora gukana ayo mahera kubera birumvikana bajya kuba bagurisha ayo mahera nganuko ama importation ama devise turazi kwagoye muga twe tubigurishiriza ngaha naco na mahera makeya nta naho byose bisana n'abigenda kugurira muri magasin byavuye hanze
bimeze gutyo rero ntawe
turi ku kazi mutaha twebwe duhamaye kuguma tukora bishashe ni design tuguma dogerageza guhinyanyura turaba ikiri ku munsi ku munsi mbega twokora iki cyotuma abakiriya bacu bahimbagwa twokora iki kugira ngo twerekane yuko dushoboye tujana n'ibintu
ndiko ndabona hari inyuma yawe ikirato
ikiri urakoze cyane iyo rero iki akana kabijya kuko turamaze kubona aha mu gihugu cyacu Burundi dufise hari ama sosiyete akora ibintu bitandukanye tutibagize ya sosiyete do gardienage bajya nawe urabona bambara ibintu nka gisirikare
n'abasirikare n'abapolisi
ego nabo nyine ntitwabibabwira urabona yuko turashoboye uyibonye hehe bayambaye baraberwa cyane gose mengo ni gisirikare
nyine None mutamu njye ntawe kwibaza urabona nibyo ibirato byinshi biva hanze nubwo muri ko mu Burundi muri ko murabihingura ariko n'ubundi abarundi barashambara byinshi biva hanze harimo n'izo nzego z'umutekano n'izo kwivuna basubiye nk'uko mu bivuze
yego
kuko wiki kugira ngo runo ruganda rwa ruba ariko rusigara ruhingura ibyo byose twajya gutora hanze kugira ngo dusubireyo Okay yes turamutse cyane tubayikaze tunashimiye mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga byiyongereko kazoba kabaye agaparadiso ibyo tubipfurije ni navyo twipfurije
Stany
yes okay thank you Stany ushize twaraje ngaha ya cyambere nuko twagiyowe ya none munsi rero turagarutse ngo utuganirize twishike no munsi hoho mu Ruganda nyezina Stany amakuru y'iminsi
ni meza cyane journalist tugashime imana
okay ya none munsi twishike rero mu Ruganda rw'Ibirato mu Burundi si mu Bushinwa si mu Butaliyano ya inyuma yuko dukoze kiriya kiganiro abantu benshi baratangaye sinzi ko nawe aho barabagutelefonye cyangwa bakishikira nga bakaza gutangana mu bandi
yego cyane cyikuri kigani gihe muheruka ngaha aye mwana tugishikaniro murabereke ibyo dukora ndetse nazo turagira ico dushikirije narahimbawe cyane kuko mu nyuma barantelefonye ndetse si ku telefona gusa n'abakiriya baca baraza baragura ku bwinshi barashima ibyo dukora ndetse barashimye n'ibyo tubahaye
kandi benshi bashobora kwishikira ngaha ku Ruganda
cyane gose benshi batashoboye gushika baratuma ndetse n'abari hanze ndafise abo benshi bashoboye guca ko batigiye na muturabe uyu muntu ariko arakora bino bihe turabereye amakuru y'ibyo
bo jewe inyuma ya kiriya kiganiro uretse ko imbere yaho nanjye nari nabanje kumera nk'utangaye mu bandi ariko ndavuga nti jewe rero aya makenga cyangwa ibintu bintangaje reka nishikireho ndabe hama inyuma yo gushikayo abantu benshi barampamagara bambwiye ati nivyo omishaje bije nivyo ukuri nivyo ahingura cyangwa nivyo arangura akadandaza nk'abandi
nizera yuko mwantangiye ubutumwa bwiza kuko hariho benshi vrema barashimye video turiko twakoze ndanakubwiye ko bashitse ngaha kandi benshi baravuga bati twabagendeye ma yuko ibyo bintu ari byo nuko atari byo ariko rero dusanze inkuru ari yuko
yego okay kano kanyi turiko turabona twebwe twicariye muri magaze yaho musanzwe mukorera no kuvuga uno munsi twagize amahirwe twasubiye kwishikira mu ruganda muratwakira numuga kano kanya turi muri magaze aho mu bidandarize kuba ariko baradukurikira ndakeka baramana ku imbere yawe hari birato n'amasandara
sandari sentire
ni sentire
ego
muta bimeze gute kuko nkubu ndiko ndaraba ibirato hari ibirato bona nyene birimo nkurushato urana nkiki ni boka mugende ndakabona makantu nyene
ego
gatangaje kundi cyane nkiki nye urabona ikindi ngirango bantu bajya kwitere
kene ico bita ibuti ibutere ego kirato cyo kuritere
gifise nyene ico gitaro ku
ego gikomeye n'ibyo abindi tutere kabisa
okay jewe nuko ngira kumure abantu batambona kandi ntiyerekanye namba kirato nukuri mu byanzimbye kirimo
ego
nayo guza 50000 ariko ndiko ndaraba ibirato mwe mufise eske mwe ko mubihingure ngaha mu Burundi je nkaba nagikuye ni hiye cyavuye mu mahanga
yego
muri byo wanyu namwe hari kishikana nkizo 50000
urakoze cyane oya iyo umuntu wese yinjiye ngaha je manza kuraba ikintu yambaye rero narabye kirato wambaye by'ukuri nabonye aho wamengo washiguriye ngaha Atangaye rero bakivuze 50000 twebwe urabona ngine kimeze twebwe nta kirato dushobora gukana ayo mahera kubera birumvikana bajya kuba bagurisha ayo mahera nganuko ama importation ama devise turazi kwagoye muga twe tubigurishiriza ngaha naco na mahera makeya nta naho byose bisana n'abigenda kugurira muri magase byavuye hanze
donc nkayajemo naguze ikinye kitwe ko gikomeye cyo mahanga ubandi ndashobora kugira nk'imyambaro ingahe
shobwe imyambaro ibiri nta kibazo
yego
urumva ko ari advantage wabajije ati igihe werutse mbenge ibiye ntacho wari wabonye
mbo oya ni kuvuga hari nibyo hariho ibirato bigaragara nk'ibyo mu mabiro iki mugabo bimeze gutyo rero nta
twe turi ku kazi muta twebwe duhamaye kuguma tukora bishasha ni design tuguma dogerageza guhinyanyura turaba ikiri ku munsi ku munsi mbega twokora iki cyo tuma abakiriya bacu bahimbagwa twokora iki kugira ngo kwerekana yuko dushoboye tujana n'ibintu kuko turi ku mwanya wose tuma turiko turarondera ikihe twokora kugira ngo dushimishe abakiriya bacu
yego
yego
donc iruhande y'ibirato mbona byiza cyane bimwe by'imara rubanza ibindi birimo by'guseruka ahantu yibashe turabona mu namapireri
yego isandara
isandara okay sorry
isandara yego
yego isandara zino sandara ndiko ndabona ni nyinshi monumengo zinamo ko menshi amakuru yatandukanye izi zitandukanye gute na zazindi baba masayi batembereza
mbo aho bitandukaniye twebwe sipire wabonye ko dukoresha matiere original hanyuma hejuru nikwire
okay
nikwire byose umukiriya turamugarantisa yuko cyukuri twebwe dukora muri matiere akwire ntitushiramo intoze ngo dusonde abakiriya ego kira noneho si novuga ngo biratandukanye cyane ahubwo twebwe kuko ko bijye biba bije bikoze nti hari igihe usanga bashizemo akantu kabijya kugira ngo bereke abakeye ko bikomeye mugabo ugasanga nta garanti bifite ariko twebwe turamugarantisa umukiriya turetse naho nuko tuba dufise adresse physique umukiriya aza akaturondera ko yego dufise byinshi nibyo dufise byinshi kubera abamaze gushima benshi turafise abakeye abandi baza kurangura icyo bitusanga dufise stock abaza ngaha mu ruganda bakeneye byinshi bamwe bitaba grossist baraza bakarangura bagatwara kudandaza nabo bakomoka komsa ibidandazo byabo bigatera bikwira igihugu cyose
kumbe uyu munsi nk'umuntu yibereye makamba unasubiye gushika i Dar es Salaam
oya
kubera ko i Bujumbura ni hafi gusumba i Dar es Salaam
kira noneho apfa kutubwira gusa abariho amakargo tora murungikira bikamushikira
awe tiri waraze
ego wa tiri waraze
wow
ego
okay awe ko radukurikira niweza ko akaraka cyo keza kuko tiri uwo muntu ararondera amadovize gutakaza umwanya aja hanze agira komande bitebaye niki
abamaze kubimenya kutumenya tukavugana baramaze gufata ingingo y'uko batazosubira kwirirwa baratumanya ngo bagiye hariya hanze si ku masanda gusa turanguza ndetse no kuri ibi birato bona bipunze ibi nabyo nyine turaranguza baraza bagatora cye tukabarungikira hanyuma bakagenda bakadandaza
wow ndiko nabona hari inyuma yawe ikirato
Ah, urakoze cyane. Iyo rero iki akana kabijya kuko turamaze kubona aha mu gihugu cy'u Burundi. Dufise hari amasosiyete akora ibintu bitandukanye tutibagize ya sosiyete do gardienage. Bajya nawe urabona bambara ibintu nka gisirikare.
N'abasirikare n'abapolisi.
Ego, nabo nyine ntitwabibagiye. Urabona yuko turashoboye uyibonye heye bayambaye baraberwa cyane gose mengo ni gisirikare
nyine. Wow. None mutam.
Awe.
Njana ntabura kwibaza. Rona nibyo ibirato byishye biva hanze.
Yego.
Nubwo muri ko mu Burundi muri ko murabihingura ariko n'umundi abarundi barashambara byishye biva hanze. Harimo nizo nzego z'umutekano nizo kwivuna basubira nko kumubivuze.
Yego.
Koko wiki. Kugira nka runo ruganda rwa ruba ariko rusigara ruhingura ibyo byose twaje gutora hanze kugira ngo dusubireyo.
Okay. Urakoze cyane. Mu Kirundi bavuga ngo uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi kandi nta ubumba rimwe ngo abumbe intango biriko biraza bukebuke d'abord dushime aho tugeze ndetse yuko batanguye kubona yuko bishoboka twebwe rero turiko turaza ku murindi udasanzwe mu minsi turipfuza yuko twoterera ku buryo amadevize ava mu gihugu aja kuzana ibirato hanze yoguma ngaha ayi hanyuma natwe ahubwo akaba ari twebwe tuyazana biciye mu byo duhingura kuko ndashobora kwiyumvira turabye ibiharuro twagerageje kurondera dusanga ibice 90% by'ibirato byambagwa n'abarundi biva hanze ugasanga bije kuri yabeyi izimvye ariko ugaca usanga ngaha mu Burundi amayindisi nyamwake kandi turashoboye twifuza yuko rero icyo kintu twoterera kugira ngo tugabanure natwe dushobore guhingura ibyo abarundi bashobora kwambara batamanje kujya kubirondera hanze ego
hari muri bihugu usanga biteye imbere niho bavuga ngo amaraso mashasha iyo ahawe ingufu akora ibidasanzwe ni ukuvuga wagwaruka uyu munsi mwebwe muri muracari muri imyaka n'ubundi y'uwaruka muta ubu leta iramutse bashize ko ingufu cyangwa amashyirahamwe bakabaha ingufu murashobora gukora ibitangaza
cyane rwose ni naco dusaba imiryango iruguruye abajene turahari turashoboye by'ukuri turashoboye uwari we wese arahamagariwe kuzana tatagazo n'abanyamitaye n'ubundi turafise abantu bafise amafaranga menshi abari mu Burundi n'abari hanze nibaza n'imitahe bashire muri gisata cari tizana cane ni gisata umengo cari bagi ariko bavuga ngo terera cari vyerije no kuvuga harimo impunzi terera cari yose mu gukora abafise ibyo bakora nibaza nibashiremo turabe tubwire kampuni imwe hanyuma igihugu kigire referanse y'ibyo dukora bazane ubake dukore hamwe ata leta itazosubira gutakaza amafaranga ngiye kugura ibirato by'igisirikare byose bikorerwe ngaha bizoba ari iteka ku gihugu
okay mugabo jensha nibaza nti burya akazi aka ariko kose kari mwinzitizi ibi muri ko murabikora mugaca muraba nk'iyo vision mufise ngo turipfuza gukora ibikwira abarundi turipfuza gukora ibyo kwambara izi nzego z'umutekano n'iz'igisirikare kubyuma muhagaze gute kubikoresho mukoresha
ibikoresho bigwanye n'ingene tumwe ari twakubwiye ko turiko tura ari tutamaze igihe kirekire ariko ntituri hejuru turacakeneye ibintu ntidushobora gushika kubwo ntunze kubwo rwego tutarose za mashini zabigenewe zishobora gukora hamwe dushobora kuproduza ibirato bishika amajana abiri ku munsi hanze birashoboka birakunda ni nacyo gituma usanga barateye imbere bageze kure natwe birakunda mu gihe tworonka ba banyamitahe bazana kwemvesisa muri kino gisata ntacyo tuma bidakunda yego
uyu munsi kuri ba barundi baba mu mahanga baba muri bya bihugu biteye imbere kumbure izo nganda bashobora kuzishikira bega eske abo onye kuri bo mu buryo bujanye n'imitahe kuko nibaza ko bo bashaka yuri kuravuga nk'ibintu nk'ibi bya industry bashaka gutahura gusumba umurundi yiberega
yego
iske abantu urateganya ko umunsi umwe ubumvisha gushiramo imitahe muri ibintu cyangwa baje bo kwakirwa ndazimeze
nabwiye imijyanye ruguruye uko vision dufise si yo gukora gushika mu mwakuza twiyumvira ikintu kinini nyatane mu myaka iri imbere ubujyo n'igihugu kizoshika tukavuga ati iki kintu kirakomeye mu gihugu kiko kiraterera mu iterambere ry'igihugu imijyango rero ruguruye ku banyamitari nta kibuza yuko twobakira guko umwe sinkene babivuga mu kirundi babarira ego ariko kimwe gusa ubugirigiri bugira babiri twese hamwe birashoboka nkuko son excellence yama yabivuze ati twese hamwe birashoboka ego
okay mu kurangiza Stany indoto ya indi bakunavuga ngo ni indoto y'ibisazi indoto doge amumira nk'umu idealist ukagira indoto nini cyane shoboka nini cyane shoboka kubijanye n'ibimwe mukora ni indoto imeze gute
cyangwa indoto yanjye ndiyumvira nk'imbe nyuma y'imyaka 10 nama niha akarorero nka kote urabona ko ari iyo sosiyete dufise mu gihugu ishobora kubikora tisi hamwe dushobora gukora ibirato amajana 5 ku munsi hanyuma igihugu cyose kigakwirwa n'ibikorewe ngaha mu gihugu ndetse no hanze tukabije bukana
wow
yego iyo niyo ndoto yanjye kabisa yego kandi nzi ko tuzoyishika kiganiro cyo kirumbirizwa na benshi kandi nibaza yuko nubwo tazozana uburyo azoterera ibyiyumviro hanyuma dushobora kwashika
kandi arishaka arashika
yego
okay
yego cyane
muta nitworangiza kumbure tutavuze bana nkubu tugiye kwinjira muri misi mikuru misi mikuru abantu barashaza
manana cyane
naje nzoza kuraba karatunga hano sohoka mu ico gihe
yego
none harakabijya mwashiriyeho abakiriye banyu bazobitura kuri iyo misi mikuru
neza cyane mwabonye deja twatanguye kwitegura kera mu rondera tu design tumeze neza modele tumeze neza no kubicira ntitwabyibagiye
wow
ubu turi muri promotion y'imisi mikuru barundi kazi kari muri kateriye dusanzwe dukorera hanyuma umuyoragure umunsi mureke gushatse
yego
twakoroye ibiciro kabisa sinokwirirwa ndabitondagura ngaha ariko ku basanzwe badushore bazomenya icyo twakuye
wow
yego
okay bo nuko ngira ngo ariko radukurikira barabyumva neza nta mpamvu yo kuja mu mahanga kandi wacu bihari nibaza ibyo wacu tubiha agaciro nyine birashobora kugira kandi narige rero ko umva namwe mwaje mwiteguye gukompeta nawo hanze gukora byiza byinshi umuntu aronkera igihe cyose abishakiye nibaza ko bishoboka cyane
birashoboka cyane rwose
yego ngira ko rero kumbure mutangiye address ku muntu muri ko mukoreye mu gisagara cya Bujumbura
yego
ahi Bujumbura ni muri ville ni mu ihuriro ry'uburere bwinshi butandukanye rero wore wese niweze kukwashika bishoboka
yego
gira ko address
mba ntangure nshimire abari ko baratwumviriza nabaza kucumviriza apre twamacaja ku mbuga ngurukana bumenye kandi nongera nkengurukira abamaze kwimvira gukunda ije yakorewe mu Burundi hariho benshi batarabona neza yuko byo mu Burundi bacu bifite akamaro kandi canke bikomeye ariko kandi ndakenguruka yuko nabo nyene bariko baratahura kuza batanguye gutangura kugura ku murimo udasanzwe ibyahinguriye n'ungahe iwacu aho dukorera rero dukorera muri Centreville Lohero Avenue de Parmien numero 2 ibintu by'amabarabara biracangana dukorera ku imbere ya Cathedrale en face ya Chatonnet canke utari hafi arashobora kwakura akoresheje telefone 79 3 7 5 iyo ni WhatsApp
izo nimero kumwe tubaza kuzandika muri wese arazisoma
yego karibu cyane rero abifuza kubega nawubwiye ko dufite aga promotion kugira ngo twese dushikike
okay wowe kuri dukurikira no gushimira ukanya keza wafashe kumviriza ibi nawe ni washaka kudandaza ingo biture baguhe wigire kudandaza mu karere wanyu kubirato byavuye Burundi made in Burundi
yes.
Okay sangiza abantu abandi abagenzi bawe kino kiganiro Aje umbishanjima na kindi ngira tera kubashimira no kubifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga. Bye bye.